mezza! Amaparasera mezza mezza! Urije mwanya tabanya gihugu we! Akarenganyo! Kugibiturire! Yamwe mwabacamanza mwe! Imana irambira ngo! Imanza mu gihugu zirarenganywa! Abacamanza! Bacira urubanza! Ababahaye amafaranga! Imanza z'abakene! Imanza z'aboro! Murazinyikiza! Abaganza! Murenganya abamutwara! Imana irambwira ngo ako karenganyo! Iraje kugahora! Imana irambwira ngo abaganga banyuruza imiti mu mavuriro, abapolisi bajya ibiturire, abapeji bajya ibiturire, abigisha badandaza amanota, bagasambanya abanyeshuri. Ibyo byamukora, ubutunzi mwakuyemo buraboze. Imana irambwira ngo igiye gukorora umuriro aya mazu mwubatse agiye gukombomboka. Jyewe wa gisagara cya Bujumbura we ugiye gukombomboka. Abadandaza bazirika iminzane, abadandaza badatanga amakori n'amatagisi we, abadandaza amata bagasukamo amazi ngo bunguke. Ubutunzi mwakuyemo buraboze. Igihe kirageze, Imana irambwira ngo igiye kurekura inkota ku gihugu cy'u Burundi we. Iragiye kurekura intambara ikomeye, intambara igiye guhonya, igiye guhonya abarundi benshi we. Imana irambwira ngo umurundi wese yasheshe amaraso wawishe mugenza we, amaraso washeshe ugiye kuyabazwa. Abatutsi bishe abahutu we, abahutu bishe abatutsi we.